tuguhaye ikaze wowe udukurikira ibihe byose hano kuri YouTube channel yacu. Tubafitiye amakuru menshi menshi cyane ari kuvugwa mu gihugu cacu cy'u Burundi, tugira ngo tubashikirize noneho. Ese uri tayari tukugezeho ibiri kuba uyu munsi wa none? Reka tudatinze duhite twinjira mu nkuru nyamukuru. Ibintu biri kubera kuri BCR bikomeje gutera abantu ubwoba. Abanyororo basaga amajana arindwi bapfungiwe mu tuzu dutandatu twonyine, ibintu ntabwo biza koroha. Turaza kubabwira rero icyo CNDH imaze gukora ubu nyine kugira ngo irekure nibura bamwe muri bo. Ibyo byose nibyo tujye kugaruka muri nkuru. Reka nze twinjire mu idonido ry'iyi nkuru wumvirize ikigiye kuba, wumve icyo CNDH ikoze kugira ngo ikemure kino kibazo. Reka twinjire mu nkuru nyamukuru.
Ikaze nanone ngaha kuri YouTube channel yacu. Nkuko twari duhejeje kubivuga rero muri kino gihe, ibintu ntago byari byoroshe muri BCR. Muri BCR ibintu byabaye ibindi. Mutese ibintu bimeze gute? Ese byagenze gute kugira ngo bigeraho bigera gute? Hari hapfungiwe abantu bababa majana arindwi bari rero mutwumba dutandatu duto abapfunzwe batanashobora gukwirwa muri utwo twumba. Ene mpamvu hariho benshi barara mu kibuga, abo rero nibimvura ya nijoro yanyagiye gushika irindi ca atagitabara. Abandi benshi rero bamaze gupfungirwa muri BCR barashinga intahe ingene ari habi. Utwumba dutoya twuzuye imibu n'ibihere ku buryo kurara hanze ariyo mahirwe kurusha kurara mu cumba. Abifise batanga ibiturire ku bapolisi kugira bareke birare mu kibuga, ariko ibyo biba mu gihe abafunzwe bataba ari benshi kandi hakaba atari mu mvura. Hari abavuga ko bavuye muri BCR baca bagwara malaria ikomeye kubera imibu ihaba. Kubera rero BCR atari ibohero, nta na kimwe kiriyo giteguwe cyo kubeshaho abapfungiwe bamaze kugira kuri majana arindwi aho birukanwa. Birumvikana ko ibara riba riguye. Gupfungura muri BCR ni ikibazo mu gihe upfunzwe ataronsu umugemurira, donc kugira ico kurya canke ngo abafise udufaranga kuri we two gutuma ko ico afungura. Ejo haheze rero harabagira neza bahazanye imfungurwa, umva uko byagenze nk'uko tubwirwa n'uwuriyo. Rero yagize ati uyu munsi habaye akajagari mu gihe harabagira neza bari bazanye imfungurwa kubera ubwinshi bw'abantu bagwaniye izo mfungurwa bazijya ivyondo n'umucanga vyo hazi. Haje abapolisi gutabara, abantu bakubiswe guheraho n'abapolisi bahasiga imfungurwa. Muri ubwo buzima rero butoroshe hari abapfunzwe bagoma bapfira muri BCR, ariko uhatwara Commissaire Jacques Nijimbere ntacu yabivuze ko upfunzwe. Yanditse agira ati abapfunzwe bategera dosiye baheze bapfira ngaho. Hano mu mpera z'uko umunani hapfuye babiri kwa kabiri uheze hasohowe indembe zibiri zidahema. Kwa kane hapfuye umwe, kwa gatanu ubundi yapfiriye muri toilette, kwa gatandatu hari uwaguye ku bukumbi ariko ava indani agerageza kuja kuryama imbere y'akajyango dusohokeramo. Hari na babiri bapfuye ejo dimanche, ubundi ko ndandika ubu hariho bane b'indembe bashobora kurara bapfuye. Umwe wewe nta gihema, abandi bahema akakure kubera imvura iriko itunyagirira kuri tere. Ni ibintu biteye ubwoba. Mu ncamake mu ndwi heze abapfunzwe indwi barashobora kuba barapfiriye muri BCR. Ntituramenya ko zino ndembe zine zaraye zirusimbye. Ibintu rero vyifashe gutyo mu gihe abatwara BCR ataco bibabwiye. Commissaire rero Jacques Nijimbere yoba abwira abanyororo batagira dosiye ko bazopfa kamwe kamwe gushika bose baheze. Uwo twandikiye nijoro niko yagize ati ijambo ryarambabaje uno munsi mu gihe nyumba kumi w'agasho yahamagaye abanyororo ngo begereze abaravye hafi y'umuryango kugira abapolisi bacunze agasho babimenyeshe hejuru nk'uko bahora babigira. Ariko abo bapolisi bose bahuriye ku ijambo rimwe ngo nibapfe ejo bazohambwa, ngo meri ya Bujumbura izobahamba. None vy'ukuri ubutegetsi bwo babuzi bino bintu by'icarubozo biriko birabera muri mu Burundi n'ubu igisaha ngo muri aka kanya izo ndembe ngo ziriko zinyagirwa muri terre. Securite ntacu yakoze, umwe we ntacu ngo nta gihe mashobora kuba yamaze gucikana muri iyi mvura. Nimudutangire ubutumwa ahashoboka baturenganure bongere barekura ababana boye kwicwa n'inzara mu gihugu cari kijejwe kubafasha. Komiseri wa Besere rero ubwiwe niwe yivugiye ko bazoza baraja guhamba kamwe kamwe mpaka bose baheze bishwe n'inzara imvura n'imbeho. Nukuri ati mudutabarize turabe ko tworonka ubufasha muri iri joro. Hama bongere babwira bakagwika biyitaba sekirite bareke kuza barakubita bongere bahohotera abantu. Uwitwa Butoyi garabizi nibyo yiriwemo ariko kuko bari hariho izindi nguvu batazi yo ziva ararengerwa ati dufashe ndakwinginze. Nibikomeza kuvugwa n'abantu bose donc bari bapfungiwe mu kasho ka Besere mu byukuri byari biteye ubwoba birababaje cyane. Rero tukivuga rero kuri ibi murazi nyene hari hapfungiwemo abantu benshi benshi cyane bari bafungiwe muri aka kasho. Donc aba akasho karimo twumba dutandatu twonyine kapfungiyemo abantu barenga amajana arindwi ni ibintu biteye ubwoba. Ariko rero hakimara kumenyekana inkuru ari CN IDH yitavya kamo yatewe rero ihejeje kurekura abashika kuri majana atatu. Umugore w'igihugu ujejwe agateka kazi na muntu CN IDH ujejwe uhejeje gutangaza ku rubuga twita rwayo ko uno munsi wishikiye muri BCR bora bapfungiwe CNIDH menyesha ko ishobora kurekuza bari bafungiwe barenga amajana atatu. Muri abo harimo abagabo amajana 252, abakenyezi 225 n'abana 223. Ibyo rero bikurikiye ubutumwa twari twaraye dushikije ahabona bapfungiwe muri BCR bitabarije nijoro bavuga ingene baraye baranyagirwa n'imvura nyinshi kubera kuburaho ubugama. Rero ubu tuvugana abanyororo bavuga kandi ko muri BCR hari hapfungiwe abantu bashika amajana arindwi mu gihe BCR ifise utwumba dutandatu gusa duto dutwo two gupfungiramo abantu. Abapfunzwe batari bake bari basanzwe batagira dosiye ataho banditswe na hamwe kandi bakabamwo n'abana. Abapfungiwe muri BCR bavuga ko abanyororo baguma bapfa kubera inzara imbeho n'indwara. Abanditse rero bavuga ko mu ngo iheze gusa ho bahapfuye abashika indwi nijoro bavuye ko bavuze ko hari abandi bane bari ndembe kandi bagumye banyagirwa umwe we yoba ataragishora no guhema. Ntabwo byari bizi rero ko abo bane baramutse abapfuye baje guhambishwa na mairie ya Bujumbura itabimenyesheje imiryango. Byari bibabaje cyane. Abapfungurwa rero baragiriza Komiseri Jacques Nijimbere atwara BCR ko ashigikiye iyo fungwa ridaciye mu mategeko ko arangwa n'agashinyaguriza ku bafungwa batagira dosiye akaba akekeza ko bazopfa bose kamwe kamwe gushika baheze. Abafunzwe bariyamiriza ingene bakubitwa inkoni, ingene barenganywa bagapfungwa igihe kirenze, bene ingene bakwa igiturire kugira bashobore gusohoka. Rero CNDH yanyarutse kwitaba ku kamo. Rero hari n'abanyororo benshi bashima ingene vyagenze. Muri makeye rero twavugaga kuri rifungwa riteye ubwoba ry'abanyororo benshi bafungiye mu gasho gato ka BCR imvura irahabanyagirira, hari imibu, hari ibiki. Noneho kubera atari ibohero rizwi biratuma atakintu na kimwe leta yakoze kugira batunganirizwe nk'abantu bapfunzwe. Rero nshuti namwe bagenzi mudukwirikira ngaha iminsi yose nimugumane natwe mu kanya turasubira tubashikirize n'ibindi byose mba mutaramenya. Ngaha niho tubafitiye buri kintu cyose. Mugumane natwe turasubira mu mwanya mutoya.